have come here, I want the youths and the women to be ready for the battle. And for a start, every youth leader, every woman leader, every assistant woman leader, every assistant youth leader will have one hunter big motorcycle.
Hey! Senator Peter Nwaoboshi. They are here onye anyị pelleti ka ndị ọcha na-akpụ a ọka ọka nwesị ifuaje ifatinsi
so improve kọ
all the improve onwe ifeghị ata na miti ala within 2 months ọka iwọli pecho iwọli pecho tinye ọzọ ya ka ọ bụ inye anyị free of charge na ọga senator Peter Nwaoboshi izi ya ka o kee onye ndị ugbo ọ bụ oge ọbụla a na-eke ịkwa akpụ a motorcycle a na-eke ndị nwe mbụ a na-eke moto a na-eke ndị nwe mbụ na yau azi ka ọfụ ndị nwe ugbo ndị na-alụ ugbo ndị na-ata afụ n'ime ọhịa ka onye rewe aka weta ife ndị fọtụrụ free of charge.
Anyị nwe obi aṅụlị na e wetara anyị different corn anyị na-amabeghọ bifọ so asị anyị na anyị kpọọ nke na ọ ga-adị mma so anyị na-enwe ezigbo obi aṅụlị na otu mmụọ nsika si nọ na-anọ so anyị na-ekene senator Nwaoboshi dịka o si wee lụta anyị bụ ndị farmers nọ na disi ogbobi camp ogbobi camp of ugbolu so anyị na-enye ezigbo ekene. Ọ na-elotekwa anyị nwekwa anada si na-epụtakwara apụta ya wetala na famas ka nkụ n'ebe a okega anyị nọ na-anụkwa ife ndị gọọmenti gọọmenti onwegoo ife wetara anyị na-aka nkụ n'ebe a onwegoo ndị bịa vidosi anyị si na ha si Abuja mesie vidosie onweghị ife anyị fụ a sị na ha ga-ewetala anyị ọka na ha ga-ewetala anyị ife ndị ọzọ mana nke e wetara anyị tata obi dị anyị aṅụlị
nke
bụ nke anyị fụ anya anyị na-ekenye ekene ọfụma.
Oge m ga-agwa ozi n'ozi m ọ ga-elu ntị.